Moja, 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 moja. Yogo quella no ma istimela. Anin peni mali. Yogo quella i pas. Anin peni mali. Yogo quella no ma istimela.
Don't be back home to you. Can't wait till the future's here. Want to ease your every fear.
I found my love.
great life.
Your great life.
us how many she faces. Singanya sami ni si vesi. Singanya sami ni si vesi. Dango. Singanya sami ni si vesi. Yeah. Oh, come on, come on, come on. Mungu tande ni kwa mabang. Injabulo ishona isa, ephambili kuyokhanya kuyobe ngajasa. Ngokwabantu ma, zinyembezi bezimezi ma. Umdala uyababona bakhe, umsebenzi ishona isa. Wokamang, kamang, kamang, ngokuthande ninikwa ngabantu. Injabulo ishona isa, ephambili kuyokhanya kuyobe ngajasa. Ngokwabantu ma, zinyembezi asehli ma. Umdala uyababona bakhe, umsebenzi ishona isa. Injabulo ishona isato, ephambili kuyokhanya kuyobe ngajasa. Ngokwabantu ma, zinyembezi bezimezi ma. Umdala uyababona bakhe, umsebenzi ishona isato. Wokamaku, kamaku, kamaku, ngokuthande nginikwa ngabantu. Injabulo ishona isato, ephambili kuyokhanya kuyobe ngajasa. Ngokwabantu ma, zinyembezi yasehli ma. Umdala uyababona bakhe, umsebenzi ishona isato.
follow. If I follow, I lead the bomb, if I follow.
Langa zalelo zai